Tifatifa ana te ngākau, mata kerekere ana te hinengaro I te hingatanga ohorere o te ringa tohu kiriata Māori o Merata Mita I te iko tatāke nei, I waho atu I te whare o whakaata Māori. Ko ia te wahine tuatahi I Aotearoa nei ki te tuhi me te tohu tohu kiriata. Arā ko te kiriata o Māori I a tērā I te tau 88. Tui ia e hia kēnei āna pakipūmeka pērā I a patu me āna mahi hei kaiwhakāri pērā I te kiriata utu. I tupuake ia I make tū a he uri no Ngāti Pikiao me Ngaitarangi. No tēnei tau tonu nei ka whakawhiwhia ia ki tētahi o ngā tohu nui a te kāwanatanga o Aotearoa. I tēnei wā kāre anō ngā whakaritenga mo tōna uhunga kia puta noa mai. Hioi ka tahi anō tēnei kōrero ka puta mai I tētahi o ōna hoa.
Haere, 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 rā e hoa. Whatever passion she had and she was thinking about, that came through in her work on screen. So she will be very sorely missed by us all.
He matenga nui.